Faridah. Team wenye mawegao natandika na yema saka mkulu krani manetoni. I love you all. Together mas.
Or a show of the cold,